What was that?
Nazo. Awinsizwe iningi zona zamukshela wathi azahluleka. Wena uthembe siluthu zoletha umalume mokhuleka. Wena uzongishada, uzongithanda. Wena uzongishada, umalume mokhuleka. Wena uzongishada, uzongithanda. Wena uzongishada, umalume mokhuleka. Darling, ngicela uthumele umalume bezoletha inkomo. Ungakhohlwa nokuphatha amamila amabili emvula mlomo. Ngithi uNkulunkulu mengangithi akekho ngamelana nathi. Uthando lwethu lomelele angeke baphike nathi. So ibamba njalo dali. Hey, soze siphumelele dali. So ibamba njalo dali. Uthando lwethu luphumelele njalo. Darling, mamba bambea. I don't feel I feel there. Darling, mamba bambea. I don't feel I feel there. I'm a mela, darling. La le la. Mina gaspela ngawe. Mina gaspela. Zenzo zami tali zulu wenza mina gaspela. Riziyo ya mitali shaya ngamandla talu ya izwela. Ngiyaspela. Nawe ya izwela. Zalabantu zebantwini mama. Sing it at home. Zalabantu zebantwini mama. What was that? Zalabantu zebantwini mama. Azalabantu zebantwini mama. Louder. Azalabantu zebantwini mama. Azalabantu awinsizwe iningi zona zamukshela woza. Azalabantu zebantwini mama. Azalabantu zebantwini mama. Azalabantu zebantwini mama. Zalabantu, awinsizwe iningi zona zamukshela wathi azahluleka. Wena uthembe isiluthu uzoletha umalume bokhuleka. Wena uzongishaya.